Here I am in your presence. It's maybe hard for me to see, hard for me to understand, but I'll trust in your ways. I quit with all the stress, I quit with all that worry, I quit the sleepless nights. I will trust in your plan. That is what I say. But I will trust in your ways. I say no to all the stress, no to all that worry, no to the sleepless nights. I will trust in your plan. That is what I say.
Thank you. incógnita. Y a miguo yangu tani ongoza pahali popo.
Another one of
them
facing each other.
Yeah,
I want to give one word to one of the men of there.
To do
something in front of the entire congregation. Maybe someone has a word and want to hear it.
My sister.
Yeah, Mushika Anje.
We're going to give her to you, so please. We want you to take care of.
Tuagomba kumuguha, tuagusavye, uza mufate neza.
Wow. No news to Zoza, Zoza signing him a message.
Even if we come back, say it again.
After the
there's another person, only one person, on his behalf, name Alexi Pastel, also give us one song. Welcome so much.
Thank you. kumekuwa kitu kimoja.
Let's go! Let's do it! Kinawaambia hawa, sio ariko mbwira gito canje cyumvi cyumvi Oh,
murakoze cyane murakoze cyane
thank you so much thank
hallelujah
you so much. Hallelujah
Bwana Yesu asifiwe sana
amen
nako mandarabwire ndewe uyo uyo yitwa Rebeka Esperance Esperance ndo w'Imana uyo ndo w'Imana nako mandarabwire uyo ntiyarebwe ngomba ndabatangaza Mwana Yesu asifiwe. Twumvise ko haremwe Adamu wenyine gusa niko yavuruzwe mu twondo Imana iramubumba ikikuramo umuntu uyu ntiyaremwe uyu yavuye mu rubavu rwa Adamu yavuye ntarapfayo kwa kagara Mwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Imaza kumusinziriza. Amaza gusinzira. Imana yaciye ku isomo kabuke buke. Ikirasomo kabuke buke. Iragenda. Ngira ngo sinzi ko yaciye yongeza fenerega kuri Adamu. Ntabyo nzi. Satamu rusaro kumara usinziriye. Hanyuma ikirafata rero. Irabaga neza igufa irakurayo imaze kurikurayo ikiramuza ikira irashira ngaho hanyuma ishyizaho ikiratengeneza neza mugabo sinzi ko yabanje gutengeneza Eva sinzi sinabizi neza nuko yakibanza kuko bibiri tubwira ko yaciye itora inyama ya Adamu nyene irabaga na Adamu iyindi nyama ikirahomeka inyama hajya ahantu havuye urubavu rwane Waeva ikihome kinyama hata Adamu niyama yuko hanafuye nikintu Bwana Yesu asifesana hanyuma rero mu rugo rwabo ikiratengereza neza irabumba neza iragira neza ikirasinga neza irashira ko gashatsi irashira ko nutuzara twese kiraryame kibane Adamu iryame simane Adamu hanyuma hari ikibazo ngo nakuyumbira abantu barabesha ukatusanga abantu bari kubaravuga ngo icyama bariye Adamu na Eva ngo barasambanye basha imana yonyine yamumuhaye hanyuma ngo barasambanye urumva ngo barabesha ngo nta kindi kigo kijya bariye kijya cyama ngo nta kindi aho ndumva kandi kurukasanga n'abantu basomye bibiliya Bwana Yesu asifesane Bwana Yesu asifiwe Imana rero yamaze gutegereza neza ikiraryame imana ya Adamu arasinzira akaramujya na nyira cyasinzira imana ya Adamu roho Adamu hageze aho rwikangura none rurasanga Adamu asanutse ati ibi ni biki atasanga n'umuntu asa neza atasanga arabereye n'ukuri Bwana Yesu asifiwe Bwana Yesu asifiwe acaba umugore wiwe rero Imana ntiyahejeje kubunganisha none bica biba birakwiye Imana ikiragira Adamu atewe Mbavuye mu rubavu rwawe Mbavuye kwetwa umugore wawe Ukavugwa rakangwa rakagufa ko mu magufa yawe Ngo kanda rakako mu mara yawe Bwana Yesu asifiwe Adamu rutaratanga gutwenge Bwana Yesu asifiwe Adamu rutaratanga gutwenge twenge Ngo karose umugore mwiza Haleluya yo deka tabanya n'umuntu uvuze ngo marashonje siko none tubananye sawa murakoze Bwana Yesu asifesane hanyuma Adamu rero acabona gushikira umugore wiwe Bwana Yesu asifesane reka tubananye rero hepfo Bwana Yesu asifiwe itanguriro kabiri 24
ibitakabiri havuga ngo urwo rwavu uhoraho imana akuye muri uwo muntu arukuramo umugore amuzanira uwo muntu
yego
bana
yego bana
maze uwo muntu aravuga tuyu ni igufa ryo magufa yanje
yego
nakara kumara yanje
yego
azokwitwa umugore
yego
kuko yakuwe mu mugabo
yego
amen
amina ndo sita risubira kwanza nahejeje kuri sigura haya tugi ehesu samahanya kwikira 2024
nico gituma umuntu atosigasana nyina akabana n'umugore we akaramata
amina barasa sifiwe barasa sifiwe kuko hari benihe ni Virginia yo Georgia yo yumva none hari ya muri Georgia murabona ni kure bantu ndemona ko ari kure none ahana se muri ayowa urumva ka akagufa kiyo kari kari kure mugabo imana yarinzi ko kari hari hehe kandi karemu yararindiriye akagufa kiba ko kazogira nte ko kazomushikira kakamubera umufasha baresa sifiwe ngo nico gituma umuntu azosigane akagira nte akabana n'umugore wiwe akaramata baresa sifesana reka tubanaje kandi hepfo Efeso gatanu ibiri na kabiri
turasabuza Yesu Kristo havuga ngo umubano wo mu rugo rwa Kristo
yego
bagore mugamburukire abagabo banyu nkuko mugamburukira umwami wacu kuko umugabo ari we mutwe w'umugore iwiwe nkuko Kristo nawe ari umutwe w'ishengero akaba umukiza wacyo ari wo mubiri wiwe amen
Bwana Yesu asifiwe.
Amen.
Bwana Yesu asifiwe.
Amen.
Ngo namwe bagore mugamurukire abagabo banyu. Bwana Yesu asifiwe sana.
Amen.
Ngo namwe bagore mugamurukire abagabo banyu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mbega umugabo arategeka murugo. Hategeka ne murugo. Hategeka ne. Ari na chaki tuma. Imani bwe y'umugore ngo yubahe ne Ode wubahe ngo kandi tugamburukire nde umugabo ni yagutuma Esperance umugabo ni yagutuma uzugamburuke ntuzuhigime ni utagamburuka naho urumva bizari bindi nuko Bwana Yesu asifiwe sana namwe bagabo mubane n'abagore bayi aho tagera tandabisimbaga petero rimwe gatatu rwi petero rimwe gatatu rwi urumva yagemera tagye bampa minota mike yakwe iragiye ndi yamwagire ni wiki cyase nite ibi ye numva kare mike yacha ni wiki cyane kwe petero wa mbere rimwe gatatu ibindi ndabihebye bana
gatatu haravuga ngo Petra Shimana ivyizigiro bizima. Ima gatatu habwa ngo imana y'umwami wacu.
Petra wa mbere gatatu ku murongo yitwe.
Gatatu ku murongo yitwe.
Yego.
Ivy'abagabo n'abagore
ndwi.
Namwe bagabo.
Yego.
Nuko mubane n'abagore banyu ntabazi ibibereye.
Bwana Yesu asifiwe sana. Ngo namwe bagabo mubane n'abagore banyu ntabazi ibibereye. Ibyo bibereye ni biki? Ibyo bibereye ni biki? Ibyo bibereye ni biki? Icyo ari cyo cyose umugore wawe akeneye ni wowe mugabo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kugira ngo ubane n'umugabo n'umugore wawe ubane nawe ibibereye. Bwana Yesu asifiwe sana. Utagereza kumenya yuko umugore wawe atakiri atamutwe uriko umutwe ni wande umutwe n'umugabo Baneza tuweza. Omutwe n'umugabo. Habibi nje ndabisimba. Omutwe n'umugabo. Umugore nawe n'umubiri. Baneza tuweza. Amacho gitumu mugura tigezo kugamburukira umugabo wiwe ngo nguko Kristo nawe agamburukirane. Agamburukira se. Baneza tuweza. Baneza tuweza. Nuko Efeso katani na katano. Oh, nasimbye kandi nasimbye ariko ndabisimbye byinshi. Hanyuma reka nsome uko nyine. Korosayi gatatu cumi n'umunani. Havuga ngo bagabo mukunde abagore banyu nk'uko mugizeye. Nk'uko wikunda wewe nyine ubwawe. Mwaneza tufesana. Ngo bagabo mukunde abagore banyu nk'uko mwikunda. Kuko atawushobora kwanga umubiri wiwe. Mwaneza tufesana. Ntawushobora kwanga umubiri wiwe. Tuvuga umubiri wa Esperance. Ni umubiri wa Karimu. Turajyana. Ni wa mubiri wa Karimu. Mwaneza tufesana. Mu gihe tu Esperance yo ititara na Karimu ngo batitaye. Mu gihe Esperance yogwara na Karima docha gwara. Baneza tuwe sana. Mu gihe Karima doba gwaye nawe nuri ya doba gwa. Baneza tuwe sana. Baneza tuwe. None ko ariko ijambo ry'Imana rivuga n'ibibiri bivuze. Niko bitegezwa kugenda. Nibitagenda uko naho Satani azoba yaramaze kwinjira. Efeso gatanu iri na gatanu. Bagabo mukunde abagore banyu nk'uko Kristo yakunze ishengero akaryigura. Baneza tufesana. Ngo bisabwa ko Karimu ategerezwa gukunda umugore wiwe ngo nk'uko na Kristo yakunze ishengero akaryigura. Karimu ategerezwa kwigura umugore wiwe ategeza kumukunda birenze. Baneza tufesana.
Haya yabagabo aha karabaye amasaha yagiye. Reka tusindire hano imbere gatoya. Baneza tufiwe. Ikibazo ngomba kubaza rero, reka dusabe Karimu abanza hamuke.
Ha muziki
ahagurutsa n'uyo muntu ahagurutsa Esperance aracyari Esperance ntarabagwawe yeye ngenga kuri toya na bwana Yesu asifezana. Hanyuma hari ikibazo ngo mbaze Karimu. Sabiyumva Karimu, mumbere mike, mumbere mikrofone. Ego esabye umva Karimu. Esabye umva Karimu. Nago ngoma ndakubaza kino kibazo. Uremera kubana n'uyu muntu Esperance nduw'Imana haba agwaye cyane akomeye.
Ego. Hallelujah.
Ego ngo bwo ntibabyumvise
muri sauti ba.
Ego. Ndasubiramo. Sabiyumva Karimu. Uremera kubana n'uyu muntu yitwa n'uyu mwigeme yitwa nduw'Imana Esperance haba agwaye cyane akomeye.
Ego.
Ubyemereye imbere yanjye murakurumviriza
ndabyemeye imbere y'Imana n'imbere y'ishengero.
Nduw'Imana Esperance and we have a microphone. Ariko imbere ya byose bwana Yesu asifiwe. Reka nsabe kwanza karimo. Haricho nasimbye. Kuko ndiko ndiye utandubona none. Kabaye. Bandu fukure mugabo. Kazi kuko amasara dusize ubana risa tsifiwe eka tubandanye ndo w'Imana Esperance uremeye ko uzobana uremeye ko ushobora kubana n'uyu musore yitwa Sabiyumva Karimu haba mu magogwa cyanke mu mahigwe Ujemeye imbere yande
imbere
y'Imana Amen Ujemeye imbere y'Imana imbere y'ishengero imbere y'abakozi tugomba dusabe batuzanira impeta hayi matugire ko Zinzali hano Tama at the shape of Imana to sing it.
To sing it. Bana Rumajuru. Uyumanya ni isawa rubizi. Reka ndagusabe urambure ikiganza cyawe uhezagire iki kimenyetso bagiye kwambikana kizokwama kibibutsa ibyo basezeranye imbere y'ishengero n'imbere y'abantu n'imbere y'Imana. Bihezagire rero bize bibere. Kiwe ikimenyetso cinava bazokwama bibukira ko baryamye bari baso bari mu mutunga aho bari hose bakiravye bazokwibuke wa munezero barafise umwose urakoze kubikoze nzikuri imana kandi aruzo bihagarikira kandi aruzo bashoboza mu izina rya bagira Yesu amen
amen
ndase I love you
my Karimu
I love you oh I love you Oh my love, I want you by my side. You know I'll make okay. you laugh. I want you to
Karimu, bakumbere mike. Uravuga uravuga amacambo. Ehe, ntugire ko ntaraheza, utaraheza. Jewe Sabiyumva Karimu.
Jewe Sabiyumva Karimu.
Ndakwambitse impeta.
Ndakwambitse impeta
wewe ndo w'Imana Esperance
ndo w'Imana Esperance
ibe ikimenyetso cy'ukuno
ibe ikimenyetso cy'ukuno
ngukunda
ngukunda
nguhaye umutima wanjye wose kugezaho urupfu ruzogutandukaniriza
kugezaho urupfu ruzogutandukaniriza
cyane Yesu agarutse
cyane Yesu agarutse
Baby, do you see that I'm so happy? So happy, say you said the truth to me. I have only you to be my lover. Amen. From January till December. Amen. From December till forever. Amen.
Jewe ndo w'Imana Esperance ndakwambitse impeta
impeta
wewe Karimu Sabiyumva Ibe ikimenyetso cy'ukuno ukunda. Guhaye umutima wawe wose. Kugezaho urupfu ruzodutandukaniriza. Cyangwa Yesu agarutse. Mana yacu uri mu ijuru.
Haleluya.
Mana ugororotse. Ngaba abana bawe barihanganye kandi warabazigamye. None ubashikanye kuyu munsi mukuru wabo. W'izina rya Kristo Yesu mu Nazareti. Natwe tubarambitse ku biganza mana. Uhoraho we. Wavuze ngo icumatanije ntiyagira umwana w'umuntu azokimatanura. Natwe nyakubahwa. Niko tuvuze tuti ikimatanijwe nawe ntiyagira umwana w'umuntu azokimatanura kugeza urupfu ariko rubatandukanije. Urakoze Mana kubyumvise kandi kujya kuzobikora ni mu izina ryawe rya Yesu Kristo tubisabye. Amen. Baramwemereye kandi yarahejeje muri leta icyete cy'ishengero nacyo ni iki. Bwana Yesu asifiwe. Bashyikirize imbere y'ishengero. Bwana Yesu asifiwe. Hanyuma hasigaye kimwe gusa. Mbega mwaramukanije? Mwaramukanije. Yeah.
wanaweza zifiwe. Wanaweza zifiwe. Buheri jisaha, nuyo munota, turahinduye. Turahinduye. Turahinduye jahetsi. Wanaweza zifiwe. Hakaremurwa, naa hanye naa. Nasuri ya kutu, no. Wanaweza zifiwe sana. Eka tusawe hero. Eka tusawe mafuka mahanjire na chumaba. Tusawe mafuka mehano. Reka dusabe umutama wacu hano aduze twi abasengere hanyuma imana ibone kubaheza gihanga
mana yacu hambaye
urakorotse
mana yacu gororotse turagushima ko wera kandi uriho ngiri bikorwa bikoreze hano kandi haundi abitanguje ni wewe
wewe Kristo
Yesu gaba nabo tubaramitse kuri
Yesu
kuko amaze kwiyemeza
izina rya Yesu Kristo
yawe mana imbere yawe
uhoraho
ishengero ko babayuye
bakira kubana
bakaba karamata
natwe
turabyatuye
guhuriraho rya wari
pfumwe ibisigaye turasanduje ibigabo byose byose kubona ni ubwana yobora kubona koko
Thank you.
bayeba bavaluka bakomponta bayeba nini na sala pwete na koma esika na zalelo Nazo beta lisolo lisolo ya motema ya moto ya lokotanga pakomisanga esika na zalelo bazo sala nyonso bayeba bawoluka bakomponga bayeba nini na sala pwete na koma esika na zalelo
yo boya kikosunga ngai
nekaduheka aje Umu pastori asengere urutonde rwose ibinywaji ururubanza aruragize imbere y'Imana byose biri mu rutonde rw'Imana ndahaye kaze pastor Ferdina
mana yacu mana korobatsi niwakira amashime uwera nyemiteka iyi sahano y'umunota turi hano Aho dukoraniye abagabo abakenyezi imisore inkumi abana turi hano muri iyi nzu aho dukoraniye mwami wacu mu ijuru ndamushima mana ijambo ryawe wavuze aho babiri cyangwa batatu bazaba bakoraniye ko nawe uzobuli kumwe nabo natwe nituri twegere turi kumwe nawe tuguhaye kaze rero muri kano kanya urushinzeho kubana natwe tukuragishe ibikorwa byose bigira bikoretere hano hantu uweranye n'iteka tukuragije na cyane cyane abagize runo rubanza none nyakubahwa umaze kubagirira neza turakwinginze guhezagira ibi byose biri hano byerekeranye n'ibifungurwa mwami wacu mu ijuru n'ibinyobwa turasabye ubihezagire uhezagire na cyane cyane aho byavuye kandi ubihumanure kuko bituye mu isi yanduye natwe ubwacu tugira tubifungure tujye kubinywa kubirya bitume neza kandi uduhezagire ni mu izina ryawe gera Yesu Kristo tubisabye amen
aha kari imbere yawe ucure umururu kanya tugomba rero twinjize wariyosababisha tukusanyike mahali hapa kaze fundi mitambo shirako
aile nazamo kila teka si moto moto nga inga isha menazima kila teka si moto moto nga inga isha menazima ame yaka ya mwana zame yaka nesa moja mando yaka kofande na kiki te yaka kweleta yale kumama maleme la yalona depuis son yo son totini e bulongo bulongo ha bulongo elaka ye yo na bulo e bulongo bulongo la samo tila de casimo domo tonga inga isa menasima tila de casimo domo tonga inga isa menasima kwalele yakani elaka ye yo yaka pesa motema no yaka ufanda na kiti te yaka kwaleka yale kumama maleme na tela yalona Episodio sotto di Ambulongo Ambulongo
Aseme mbili tatu. Karibu sana mama wa group ile president kwa neno mbili tatu. Karibu.
Tukirimana kandi. Kiwamba ngajenga ha kukiti la jande ni kwa Jacqueline ndabazanie. Kukawa dufise group ya association Burundi ya yanga hamuri ayoa. Nikaba yitwa Inyange twagombye kubamenyesha n'abandi bose baba bari ngaha baba bashaka ko urubanza rwabo rubemo ya mico yacu turi hano muri Dimoyi muduhamagaye hariho hose turabitaba tugira Imana cyane
Imana ishimwe tunawakaribisha wana kikundi Inyange kwa nyimbo mbili, indirimbo zibiri, tabahe kaze. Hanyuma, abamuri kitchen, ya hadiko ndaha, indirimbo babanu, umanyo kuja wamaze kugera. Kwa hiyo, I just give you the signal. So be ready right away. Thank you. Tabahe kaze Inyange, hanyuma, hachakurikira. Alexi Pasteur, hanyuma, hachakurikira. Wabitsa Jerome rimbo rumwe na Alex Patari rimbo rumwe hanyuma kurikira kandi Arise Mwamini rimbo rumwe hanyuma uwalimeza kuwa Zelaya kandi cyane ko gukurikirana kandi mukoresha urutonde ko tubahaye karibu ni sana
Thank you.
Bandana. Dada, dada, espera ser, sequia. Uyo, nisembu, ya katika nyama zako na mifupa katika mifupa yako. Sehemu ya mwili wako ni nyama katika nyama zako na mifupa katika mifupa yako. Mpende
nakupenda nakupenda yo
tuze
nakutunza yo.
Mpende
we'll be right back.
Hanyuma bamaze kuzana ibifungurwa kuko nabambiye ngo tuza kuri dancing so urumva rero barabiryoshe hanyuma nshatumuha kata ndaza kumuhamagara ya paying attention thank you twahe kaze je kone kugira ngo atange urutonde hanyuma funimitambo ndibaza ya guhaye gahunda anyarutse cyane azana ibifungurwa kugira ngo urati munsi y'umutima ko haje umutsima murakoze kazi
Wawili wakipendana.
jirani wanaweza kuwagombanisha. Alichokiunganisha Mungu ni vigumu binadamu kutenganisha. Dada, dada Esperance asikia, usiyasikiliza maneno ya majirani, kwani majirani wanaweza kuwagombanisha. Alichokiunganisha Mungu ni vigumu binadamu kutenganisha.
Zaba karimbo kajosho chane korosho kukukikeji nyoma ya tukezeko.
I never knew what love could do to a heart that is surrendered. Found out the truth when I met you. Now my heart is yours forever. You're the one I wanna dance with for the rest of my life. You're the one I wanna hold and never let go. Without you I'd be lonely. Without you I'd be lost. Need you by my side for the rest of my life. Ame amua nani ambie mama amesema ndio nani akatae.
Thank you. I'm hopeless now. I've grown every mountain and seen every ocean just to be with you. And things are broken. Oh, cause I need you to see that you are the reason.
I'm not.
Dava Karim, Tikirundi, Urazi, Urakati, Nau, Hanima, Makiru, Kenga, Otange, please, Hanabinchi, Ugenda, Mihanga.
Murakoze.